Hezekiah chapter 36, Uhezekile isahluko samashumi amathathu anesithandathu. Wena ke nyana womntu, profetha ngazo iindaba zakwaSirayeli, uthi, zindaba zakwaSirayeli, liveni ilizwi likaYehova. Itsho inkosi uYehova ukuthi, ngenxa yokuba utshaba lusithi ngani, tshotsho, imimango engunaphakade ibili lifa lethu, ngako oko profetha uthi, itsho inkosi uYehova ukuthi, ngenxa yenokuba ewe, ngenxa yenokuba benenze kwabasenkangala, baniginya ngenxa zonke ukuze nibe lilifa lamasalela iintlanga, nabasemilonyeni yabanolwimi nasentlebendwaneni yabantu. Ngako oko, nina zintaba zakwaSirayeli, liveni ilizwi lenkosi uYehova lisithi, itsho inkosi uYehova kwiintaba nakwiinduli, kwizihlambo nakwimifula, kwiindawo ezibharhileyo ezingamanxowa nakwimizi eshiyiweyo eyaba lixhoba nesingculelo samasalela eentlanga ezingenxa zonke. Ngako oko, itsho inkosi uYehova ukuthi, inyaniso ndithethe ngomlilo wobukhwele bam, ngawo amasalela eentlanga nangama-Edom onke ephela alenze ilifa lawo ilizwe lam, evuyile ngentliziyo yonke, ecukuceza ngomphefumlo ukuze alilahle libe lixhoba. Ngako oko, profetha ngomhlaba wakwaSirayeli uthi kwiintaba nakwiinduli, kwizihlambo nakwimifula, itsho inkosi uYehova ukuthi, yebonani, ndithethe ndinobukhwele, ndinobushushu ngenxa yenokuba nilithwele ihlazo leentlanga. Ngako oko, itsho inkosi uYehova ukuthi, mna ndisiphakamisile isandla sam, inyaniso iintlanga ezingenxa zonke kuni, zona ziya kuthwala ihlazo lazo. Ke nina zintaba zakwaSirayeli, niya kulivelisa amasebe, iziqhamo zenu nizixakathele abantu bam, amaSirayeli, ngokuba sekukufuphi ukuvela kwazo, ngokuba niyabona, ndingakoni, ndobuyela kuni, nilinywe nihlwayelwe. Ndiya kwandisela abantu phezu kwenu, yonke indlu kaSirayeli yonke iphela, imiwe imizi, akhiwe amanxiwa. Ndiya kwandisela abantu ke neenkomo phezu kwenu, bande baqhame, ndinenze nimiwe ngokwangaphambili ke, ndinenzele okulungileyo ngaphezu kokwasekuqaleni kwenu. Nazi ukuba ndinguYehova. Ndohambisa abantu phezu kwenu, abantu bam amaSirayeli, bakuzuze ube lilifa labo, ungasabuyi ubahluthe abantwana. Itsho inkosi uYehova ukuthi, ngenxa yenokuba bathi kuwe, usisidlabantu uluhluthe abantwana uhlanga lwakho, ngako oko akuyi kubuya ube sisidlabantu, ungabuyi ulukhubekise uhlanga lwakho. Itsho inkosi uYehova, andiyi kubuya ndikuvise ihlazo leentlanga, ungabuyi usithwale isingcikivo sezizwe, ungabuyi ulukhubekise uhlanga lwakho, itsho inkosi uYehova. Kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi, nyana womntu, xa indlu kaSirayeli yabe ihleli emhlabeni wayo, bawenza inqambi ngeendlela zabo nangeentlondi zabo, iindlela zabo phambi kwam zaba njengobunqambi bomfazi onomzi. Ndaphalaza ubushushu bam phezu kwabo ngenxa yegazi abaliphalazela ezweni elo, nangenxa yokulenza inqambi ikwabo ngezigodo zabo. Ndabenza baba lusali ezintlangeni, bachithwachithwa emazweni, ndabagweba ngokweendlela zabo nangokweentlondi zabo. Bafika ezintlangeni ezo babesiya kuzo, balihlambela igama lam elingcwele ekubeni bekusithiwa ngabo ngabantu bakaYehova aba baphume ezweni lakhe. Ndaba nofefe ngenxa yegama lam elingcwele ebelihlambele indlu kaSirayeli ezintlangeni abaya kuzo. Ngako oko yithi kwindlu kaSirayeli, itsho inkosi uYehova ukuthi, andenzi ngenxa yenu indlu kaSirayeli, ndenza ngenxa yegama lam elingcwele enilihlambileyo ezintlangeni ebeniye kuzo. Ndiyakulingcwalisa igama lam elikhulu, elihlanjelweyo ezintlangeni, enilihlambeleyo phakathi kwazo, ukuze zazi iintlanga ukuba ndinguYehova, itsho iNkosi uYehova. Ndakuzingcwalisa ngokwam kuni emehlweni azo. Ndonithabatha ke ezintlangeni, ndinibuthe emazweni onke, ndinise emhlabeni wenu. Ndiya kunitshiza ngamanzi amhlophe, nihlambuluke, ndinihlambulule kubunqambi benu bonke, nakwizigodo zenu zonke. Ndoninika intliziyo entsha, ndininike umoya omtsha ngaphakathi kwenu, ndiyisuse intliziyo elilitye enyameni yenu, ndininike intliziyo eyinyama. Ndofaka umoya wam ngaphakathi kwenu, ndinenze nihambe ngemimiselo yam, niwagcine amasiko am, niwenze. Niya kuhlala ezweni endalinika ooyihlo, nibe ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wenu. Ndiya kunisindisa ebunqambini benu bonke, ndibize ingqolowa, ndiyandise, ndinganiziseli indlala. Ndosandisa isiqhamo somthi nokuphuma emasimini, ukuze ningabuyi namkeliswe isingcikivo sendlala ezintlangeni. Niya kuzikhumbula ke iindlela zenu ezimbi neentlonti zenu ezingalungileyo. Niza ukruqukela ngokwenu, ngenxa yobugwenxa benu nangenxa yamasikizi enu. Andiyi kukwenza oku ngenxa yenu, itsho iNkosi uYehova. Makwenzeke oko kuni. Danani nibe nehlazo ngenxa yeendlela zenu, ndlu kaIsirayeli. Itsho iNkosi uYehova ukuthi, ngemini endiya kunihlambulula ngayo ebugwenxeni benu bonke, ndiya kuyenza imizi ukuba imiwe, akhiwe amanxiwa. Ilizwe ebekusenkangala kulo liya kulinywa, endaweni yokuba kusenkangala kulo emehlweni abo bonke abadlulayo. Baya kuthi, eli lizwe bekusenkangala kulo lisuke laba njengomyezo wase-Eden, nemizi ebeyibharhile, ebingamanxiwa, ebigungqulwe, imiwe, inqatyiswe. Ziyakwazi ke iintlanga eziseleyo ngenxa zonke kuni ukuba mna, Yehova, ndakha into egungquliweyo, ndiyityale indawo ebekusenkangala kuyo. Mna, Yehova, ndithethile, ndiyakwenza. Itsho iNkosi uYehova ukuthi, ngale nto ndisaya kuqeqeshelwa yindlu kaIsirayeli ukuba ndibenzele. Ndiya kubandisa babe sisiNtu njengomhlambi ongamadini angcwele, njengomhlambi waseYerusalem ngamaxesha ayo amisiweyo ukuzala imihlambi yabantu. Iya kuba njalo imizi engamanxiwa, bazi ukuba ndinguYehova. Amen.